感じ。Usimamie mwambie watangia ndani, watana teksi nyingi pale, school bus.